Sinchibuka ingene nabaho igihe nari bwakumenye ibihe bibi nanyuzemo igihe tutari bwamenyane urukundo rwawe kutsuye egwama ikibanza nkwiriye umutima wanjye uterera mu rwawe nka buri memo nyigiye kure yo
nanje ngitushaka meze nikoreye reba nanje where you come do we bwite reba niyeguye nanyirarize meze muwawe
isingene binyoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze Yesingene bibereye iyo mukundanye n'uwo mashimanye
birahimbaye
cyane
yoho
cyane
birateye igomwe
sinumvivyo bavuga simonivyo banyereka amahinya makosa kuwo nkunda ntavyo mbona Tirarabya, imitura gariga turagara, umutima ntutirigane ngo ube mu kibanza.
Nacho ni nona, nacho ni chura, kuko ziko ni mwisenga ry'urukundo. Ndahiriwe, ndahimbawe.
Chane,
birate y comer.